My brother.
Because this guy wants to develop this side. Let him find way.
Pastor, capture me. This boy needs to take away from this country. This country, please, please, oh, contribute people. I beg, make una help us. I beg. Look at.
Kera honye ruru ihe a.
Solomon who?
Solomon onye?
Ukoha. Solomon Ukoha.
Ke ihe bụ ebumnobi gị ji ruru ihe a? Ke ị ga-achọ ka gọọmenti mere gị? Anyị ahụla na ị nwere ebumnobi ọma nye obodo gị. Chineke ga-enyere gị aka. Gọọmenti ga-enyekwara gị aka dịka o si bụrụ arịrịọ anyị. Jehova gozie gị, gbaa gị ume ka ị gakwa n'iru na inwe ike mee explode the great talent Chineke nyere gị. God bless you. Ke ebe isi?
Si ebe?
Ọbịa ebe si.
Abịa si. Saịdị ebe na
Ọbịa.
Ebe mọ ha abịa kwago.
Ala kwa abịa.
Ala kwa abịa.
Ehehe. Ehehe.
Old Ben, the Bible command, I'm not going to have an abbey.
Ube.
Na
ga bute
television.
Ale ko fi ya. Ale hene nyoka.